Sanibonani zihlobo. Ibizo lami ngingumozi Mzila Ndlovu. Ngiphuma esigabeni seplumtree. Njalo ngingumkhokheli webandla elibizwa iAlliance for National Salvation kumbe iANSA. Ngikhuluma lani ikakhulu lina elabhalisayo eliza kuba lethuba lokuvota mhla ka 30 July. Kuqakathekile ukuthi njengoba lonyaka kulabantu abaningi abancintisayo lamabandla ancintisayo kulolu khetho, abantu sazi ukuthi nxa sisiyavota sivotela ini. Okwakuqala ngithi mina into ongayenza ngevoti yakho, kumbe ngithi zimbili izinto ongazenza ngevoti yakho. Okwakuqala yilokhwana ukuthi uyacimeza ubhudlukele esizibeni. Ungakhangelanga ukuthi siziba leso silamanzi kumbe kasilamanzi. Lapha ngisho ukuthi mina ungenza intando yakho ngevoti njengoba nivoti lililungelo lakho, yeah. But esikukhangela lapha ukuthi nxa usuvotile uvotela umuntu ongalaqiniso kumbe inyane ngaleyo nto oyifunayo, kumbe umuntu obuza ukugqilibezela ukuthi umvotele abese siyathola ukumela abantu kodwa engasoze enza lokho okufisayo, uyakumotsha isikhathi sakho. Okwesibili ngithi mina ungasebenzisa ivoti yakho ngendlela elobungcwethi, kodwa ukuthi uze ukwenze khona lokho kube kuyikuthi ulolwazi ngokuthi labo obakhethayo bameleni. Yikho lapho esingena thina abe-ANSA sithi thina sikhethile ukuthi simele iMathebeleni and the Midlands kuphela, ngoba siyakunanzelela ukuthi sukela ngo-1980 ilizwe leZimbabwe alikaze nje libumbeke kuhle njengelizwe. Inketha bechabe ekhona ehlukanisa abantu beMathebeleni labantu beMashonaland yiyo enza ukuthi sibe kulesi simo esikiso namhlanje. Kuqala nje ngohlelo lombhuqazo wegugurawunde enziwe nguRobert Mugabe lo Emerson Mnangagwa lo Sidney Sekela Mayo lo Perence Shiri labanye babo abakuzana. Lamba nje bengicela ukuthi lani elingamalunga ezanu ke lizinuka amakhwapha litsho ukuthi kambe ukuba lilunga lezanu kuyakunceda yini ukuthi utshele abantu bakho labazukulu bakho lemuli zakusasa impilo eyabantu beMathebeleni elingana kumbe efana le abantu abavela komunye umhlubu lo welizwe leZimbabwe. Ngikhangele lapho ukuthi abantu sebezathatha uhlelo lwegugurawundi balululaze nje kungazathi yinto eyenzakalayo lokho esizwa kuthiwa sokuyi-water under the bridge, kuthiwe khona ama-bygones ngama-bygones. Na unanzelela ukuthi abantu abaningi bona labo abathi bahlukile kule zane lanxa bengatsho ukuthi ngama-bygones ngama-bygones besithi bazalungisa into yegugurawundi bangangena embusweni, sikunanzela ukuthi abanye abaningi bakhona balemsizi yembiza zezanu PF. Okungangokuthi banindiwe khonoko kulutshwana okuvela kuzanu PF. Yikho abantu abanjalo angeke balungise indaba yegugurawundi ngendlela esifuna ilungise ngayo. Thina siku-ANSA sithi thina sifuna likhethe abantu abazalimela njalo bakhulume le nto elifuna ukuthi ikhulunywe ekumayelana lokulungisa kwendaba yegugurawundi eyiyo edala usizi lolo esikilo njengabantu beMathebeleni and the Midlands. Now ungakukhangela abantu sokukhanya ngazathi kuthiwa sikhethe phakathi kwabantu ababili. Abantu ababili bona labo othi ungakhetha ukhangele ngapha kuzanu PF. Yena lo muntu ngomunye umuntu okade vele ephambili ekwenzeni uhlelo lwegugurawundi eMathebeleland. Nguye umuntu othi yena into le yedlula. Kodwa thina ku-ANSA sithi thina akula cala elibolayo, icala lelume ukuthi liye kumthethwandaba wezomhlaba esingathi thina yi-ICC, International Criminal Court eHague. Laba abanye abathi bona bafuna ukuthi bakhethwe babe ngo-president baleli lizwe, uzaficana ukuthi khatheso sekuphumela egcekeni abaningi benu elingabe lingakwazi. Yikuthi abantu abaningi abaphambili abathi bangavotelwa ongasiyo Mnangagwa, bona ngokwabo bayakhulumisana lo Robert Mugabe wakhitshwe embusweni kumnyaka ophelileyo. Bona labo bantu akwenzakali ukuthi umuntu ovele sencediswa ngumgabe enikwe imali umgaba ukuthi a campaign athi angakhethwa angene embusweni aqalisa ukwenza uhlelo lokuthi khona kuwisele emuva okungaba kwenzakala ngesikhathi seground. Yiko sikhangelele lapho ukuthi madoda sesifikile esikhatini obaba labo mama sesifikile esikhatini sokuthi khona nga kuyikuthi silelungele lokuvota sivota sikhululekile asikeni sime sikhangele ukuthi nga kuyikuthi singathi sinasithathele ithuba silisebenzise ukuthi sitshintshe impilo zethu singaqithilezelwa ngabantu sihugwe ngabantu besiza ngezipho lezipho izipho zokudla lezinye izinto nje kumbe izikhundla ezingasoze vele zasifikisa ndawo bengicela ukuthi thina bakithi ke sime sikhulume labanye sithi thina abantu esingabakhetha lokubathemba lokuthi bangasikhulumela kumbe kukukhansile yakithi kumbe kuseparliament abantu laba ngoba ngabantu esingabathemba sibathemba ukuthi vele isikhathi sonke lesi bebevele beminga ngalolu daba lwe-Gugurawundi njalo ngodaba lokumajinalezwa kwamathebeleland. Yiko ngithi mina ngicela ukuthi sivotele i-ANSA ngalezi zizathu ukuthi abantu abaku-ANSA bathembekile ukuthi kabasoze bathathe ivoti zenu babaleke lazo baligadise inzomba ezalibuyisela lapha kade vele sekugqinile bona ngaphansi kombuso ka-Robert Mugabe. Ngiyabonga.